Listen up. Even the toughest Americans have a soft spot.
American Soft Baked Cookies. Myke og saftige hele veien igjennom. Nyhet fra Café Bakeriet.